Wavela uThixo uthi ayinguye menyulileyo lo. Ayinguye menyulileyo. Kuthi wayemhle efanelekile kodwa makagqithe. Wabizwa wesibini wathi nalona inguye. Wabizwa wesithathu wathi nalona inguye. I-salvation ifike njalo kowenu. Baye bakhonjwa bonke osistem akho kodwa inguye lo. Bakhonjwa abanye kodwa inguye lo. Bakhonjwa abanye kodwa inguye lo. Kodwa inguye. Kwabuzwa baphelile na. Banyana kodwa ayikhona. Inkwenkwe isesikhusheni. Le isiyekileyo into engenavelu. Into engabonelwa ntweni kweli khaya. Wathi uJehova mamela makalandwe esikhusheni. Ngoba mna Thixo andijongi ngokokujonga kwabantu. Wathi mina ndijonga umfaneleko wangaphandle kodwa mna Thixo ndijonga inhliziyo. Ndizwathi kuwe inhliziyo yakho iye yabona ifanelekile. Inhliziyo yakho iye yabona ilungile. Iye wakhwalifaya bamuka Thixo wafika uDavide ebukumkanini kanti kuthatha umnombo kaYesu. Athi uYesu ngathetha uyingonyama yendlu kaDavide. Kanti uDavide ngokoba yiking akayo king bala mhlabeni usesitulweni sobuking nasezulwini. IBhayibhile athi indlu actually kaDavide sazikumkani ucibe kuthathwa wena. Abe kuthathwa wena for salvation kwakho endlini yakwambeki sazicibe. I-salvation usisibane sendlu yakowenu. Makali usathana angathatha amagwirha ngekhe icibe lenti lapha kuwe. Usisibane wena umomsi abiphasi kwantaba kodwa lafihlakala. Ulukhaniselo lamarhadebe ulukhaniselo lamagwirha. Ngawe izawusikelelela ifemeli yakho. Ngawe izawutshintsha ifemeli yakho. Ngawe azawukukonga